Urashira pembeni ntumwizigira inshuro ijana kuyijyana najye sinanizi ko yompindutse niwamara kuzura reka duke duke pembeni igihe azaguhinduka ntuzoje mu ibarabara nka jyewe kuko niyaguhinduka warabitse duke duke uzoca ugenda ukore muri ya yandi wabika business zawe zizobandanya neza kandi ubuzima bwawe buzobandanya neza ntuzumere nka jyewe
shama mashei cyuko ingene twibaniye n'umugabo wanjye sinibaza ko umugabo wanjye uza kumpinduka n'imyaka tubanye n'abajya abana dufise sinabyibaza ahubwo gusangira umugabo wawe yarasanzwe afise ingeso zo kunuranura hanze ariko hari ijambo wambwiye burya no kwizera umwana w'umuntu biravuna ndaguye ndagarutse icyo kintu umbwiye ngiye kukikoreraho ahubwo basha ciyazi twe twanabyibagiye nibaduhe tunwe tujye n'ubundi ubuzima ni buto cyane ndabyo kwingene wewe wari usa ibisusu byibushe wambara amabaze nkaba ndakubonye ingene umeze ni ukuri ibintu birahinduka
neza cyane yarandiye arasubira arange rero nawe kakiri karaguhendesha akajya agatima ko kuguryoshyaryoshya ngo aragukunda bikore bigikunda kuko hariya azahura n'abandi bavuga ngo babogereza mu ibase azabagihe kandi noneho barakuferesherezo ufise umugabiza azozirengana agenda akurikira abandi rero ko bigikunda mu gitwenga agihamagara sheri koresha ubwo bwenge hakiri kare azoje gushiduka nawe ubwenge warabuciye warahegeje gukwiza ibyo iwawe pembeni ubuzima buzobandanya
sha uri umugenzi mwiza kandi uri umugenzi umbwiye ijambo ry'akamaro kurusha abagenzi banje bose urandutse abagenzi bose twahora tuyaga ibindi biyawe mukuru urakoze cyane soma rusose mwana wa mama
irambire
mbebasha ibintu uyu mugore yambwiye ntabwo uri kuba kurimo mbeho hamwe umugabo wanjye yanyirukana nuca njahe nta kintu na kimwe afise sha ibi bintu yambwiye kuko ndabikorera ko kuko ndabona hari ukuri kurimo
ariko ga mwananje fanga ushaka ndagukorera iki pe je nako ntagira nama natari umuntu ndaguhana none ubu naho raba bashize ko amaderedi mu mutwe sinzi amahere n'uburofarofa gusa kwambara impuzu zitisoni amapoketi none ga mwana wanjye ibyo ushaka ndagukorera iki kugira ibyo bintu bihehe mbwira icyo ushaka cyose mwana wanjye ibyo bintu bihagarike turamuhanura abe nk'abandi bana ubona umusaza wawe atabereye mu mutwe atambara impuzu zisoni
rega mama cy'ibyo byose uvuze nama nabimubwiye ndagerageza kumuhanura ariko nta nyuma
karibu sheri
karibu
I'm not sure. Mvuze ati muri shamba
amabwira indero yakubwiye
genda mu cyumba ko shamba
mada ndakubaze burya mu myaka tubanye cyangwa mu myaka tumaranye tubona yuko hari hageze aho twubungabunga amatungo y'abana mbega ko naciye kuri banki nca ndaverifiye konti y'iwanje nsanga hariyo amahera abuze ko nasanze habuze ko 5 miliyoni yagiye ayo mahera wambwira icyo wayakoresheje cyangwa umugambi wawe majije
none sheri icyo nicyo cyakurakaje ku buryo n'amakado wari uzanira abantu ntuyabazane 5 miliyoni nibyo narayakuye ko kandi nsanzwe umenyereye dusangiye konti hamwe ikindi nacyo james abagenzi banje benshi bakaba baragira urubanza kumva narafashe njye amahera ndayabaterera nkuko natwe mama dufashije imana c'est normal sinibaza rero yuko ibyo ari byo byatumushabura karakara kuko ariko nakuye kuduhera nk'umuntu kuduhera dukeya ndibaze ko umuntu yamayana yakuye kakayaje sinibaza rero ko icyo cyo gushifuza
shero uraze ndakubwira icyo ni cyari kibazo ikibazo kihari no kubera utoya amahera ugenda gukoresha ibikoresho utangishije umugambi kugira amenye ko ayo mahera agiye gukora ikintu runaka mbe wovuga ati miliyoni zitanu duhera ku Kenya mugabo imiliyoni zitanu ni menshi n'amahera yofasha umuryango mu minsi y'imbere ejo gucaturonga bakwe gucaturonga bakazana ntuzosubire gutora amahera kuri konti utangishije inama
sasha sinzosubire ngo ndeka gutora amahera iyi ni intango
bash ingingo nafashe nijya nyine
kambende ruki
ndakubaze gusa hariyo amahera amaze gutora muri iyi minsi maze iminsi idandatse
Changi wa basi tenga. Kumugoro wa kuyacho wa tuwada na jujuri alia ya tuwa hai. Alia aje kumugoro wa kuyacho.
Ah, ok. Ama era wa wadanda jeno ne mugato ndo alihe gushka ya masa.
Kanda hala. Tumaze kudanda za majana tanu.
Ambo, na kiwazo ima yuma hiranda ya chene cha. Na kiwazo. Ya mkonyene. Na kiwazo.
Kapi. Ega rakwiye neza.
Sasa, akazi keza re?
Ega mugize neza.
Sasa.
Mungu ni sawa.
Ni sawa.
Meze neza.
Ega turashije.
Narinje gutora amahera wakoze wakore warose kuva mu gatondo. Kugira ndangure ibintu mbona bibutse ngaha anongereze bya bintu.
Bosa amafaranga twadandaje kuva mu gatondo kugeza izama kugera ya jane
unyene
ubunyene mwaka kanya nyene
sawa
sawa
reka gende ndabitsa ndabishireho
yego
sawa
yo samaru sose mwana wa mama aho rero shama mashayira
aho
mukuri undutira abagenzi bose ngaho kuri inosi
kabisa
imigambi wampaye
yego
ukibimbwira narabonye ko menga ntibishoboka ariko nasanze ari wo mugambi wo ubu wa mugambi wantuje nubwo ndabagaho n'abana babandi friends
ndakubari
ubu ndiko ndabikorera ko sino kubikorera ko gusa naratanguye mwana wa mama
muraha
ewe ubu bintu ntibyoroshye
nakuru
mama mangazi niwe ngenda ndokora shira he
ndakubari
mu bidandwa ibidandazwa byiwe ngenda nchomora ehe unye amahera no kuri ndiko ndayakusanya
umugore na mahera sinakubari
nubona nubunya nawe gira ngo hoshi
yo
amahera prema yo ntonga nayo no
ni kuri ko imaga
amahera narakusanije mwana wa mama nagomba ndagushimire sindi nkene no gushimira
yego
ariko rero ikibazo mfise aya mahera yose maze kwegeranya nari umvire ndoshize kuri konte umugabo wanje hashaka ubikibazo kuko kenshi twabika hamwe cyangwa ashaka kungondora akabona carte cyangwa ibindi uraza abagabo ko ari gusanga babasa ku mugore
n'ukuri
ikiri ngariye nako ndimbira ndabigenze gute mpereze musaza wanje mpereze papa biko birancanga je sinzi icyo mpanura rero
urazi mama byizigira numva ndagukunze cyane kandi uranjyohe kabisa kuba naraguteje umutwe ukaba ubigendeye ko icyo ni ikintu cya mbere kujya hajya umugore n'amafaranga hajya rero ndakubwira ayo mafaranga we ntugire ikibazo oya kabisa ntuvise musaza wewe
ndamukwise
none nari hafi
ari ruguru si kure cyane
wewe wumvirize ndakubwire ayo mafaranga kuko hamwe umugabo yabonye abonye ko washyize amafaranga kuri konti byogira ingaruka mbi yoca amenya ko umwiba rero kugira ntibimenyekane wewe uzuramushira musaza we make make akubikira 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 gushika aho uzobona nawe gukorera umugambi wowe ubwibaza yuko nanje yongira ubwenge nkubwo bwiwawe cyo bimeze gutya nanje ubunya mba ndi umugore mvuga ati kabisa ubu nanje ndifise nta mugabo yonkanga rero ko nawe nagutoje umutwe nkabona urabitoye urabigendeye ko kabisa ndakwemeye uri umugore w'ubwenge wewe nkora ha
soma sase mwana wa mama
wewe genda ukore ukore neza gusa hanyuma ibisigaye tuzoguma tuvugana
nta kibazo ikiri ngahari tujye tunwe
tuserebure tuzoserebura
uranga mwana wa mama soma rusose
tuzoserebura wewe ntugira ikibazo mbe wibaza ko abagabo badusombye ubwenge natwe ubudusigaye twaraciye ubwenge kubarusha
none
urazima ariko baranga amahera bajyana pembe niba amafaranga ajya kuribwa n'abatayarondeye wewe warabizuguye hanyuma ukacyuvamo kimwe ku busa wibaza ko ibyo bintu byoroshye ibyo bintu birababaje nicyo gituma rero cy'ubwenge turakura yubika hanyuma ucutangura gukora umugambi hariya pembere uzosanga ibintu bigenze neza
nukuri je byambwiye byose ibyo nakwijana asha narabyemeye ubu ni korosha ubuka
nukwibera mu buzima bworoshye natwe twiryoherego
kabisa
sheri
we
ndakumaze
ndakumva sheri
ndabona ibintu biguma bihinduka uko twari tubanye mbere siko biri
be habu ya iki hahinduka
kubera je guma mbona umengo ubutunzi bwacu guma busubira inyuma n'ingorane nyabaki wowe ufise nibiki vyakwinjiriyemo bimeze gute kubutunzi bwanje bwose nkuma mbona biguma bigenda bisubira inyuma habaye iki
umva rero ndakubwire sheri ubu hatakaye ikintu mama ngo sheri ngo nabuze iki haburi iki umwanya wose ayo maraporo jangeza ikiri ngaho reka ndakubwire je buzoza urambaza amahera uzi kwambikije hari amahera urambitsa ngo atakare je umwanya wose sinzi amarimantasiyo sinzi ibiki je bya bintu urambigejeje aha ndagusabye umbabarire cyane twubahane ngo sinzi ngo imyaka tubanye sinzi ubu ngo ibintu byarahindutse iki hari ikintu urama jewe ndakubikire ngo ndagite hari ikintu ndataka adaca iwawe umva ndakubwire papa byizigiro tubane neza twubahane kuva kare ari ibyo utanguye cyose nkunda umwanya wose amaraporo y'uburofaro
gute wewe ushobora kumbwira yuko ari amaraporo y'uburofarufa niko ndakubwira umuryango ubutunzi bw'umuryango uri kurabusesagura aho nsize amahera siko ndayasanga nsize amahera muri tiriware ngarutse nsanga atayahari niko twari tubanye kuva kera ibyo uri kurakura ni biki
mbiza renda kubwire sheri je bintu byabingeza ahantu ubunye urongereyemo urumva rero n'ibintu ndakubwira nimba amahera yawe yahonga amamaraya cyangwa ukayahereza abahabara bawe byo ibyo ntibindaba ikigeretse kuri cyo ndose kunzanira ibintu byo uri kurambaza ibintu byo urufarufa nta nasobanukirwa kuba ahantu
Nere chap chap kwa kwa nyamu na mwanya fisi. Kwa kwa nyamu vugi vijudu hama gari ya mtu wacho mkizaki. Pano kudu wa magaranga uli wawana banji, wawana banji maushauri mengi udu wa nuri vini vitabi. Pana hao vija, shika kuri point.
Ziwa rero na abijamu sa wenda jika tanderu sanzugi. Unegere nenzi. Chechu na wama gari ingaha, hari umugambi na gomba, kufasha haki mkura. Kandi n'umugambi wiki, wakubateza imbere mwebwe. Jewe ndi isadze ndiko ndagenda. Kuba ndabagejeje ngaho ubonye igikorwa bisa ko carangiye cyo nagomba ndababwira mugaragize so wanyu mureke kwiga kandi mu Burundi twebwe turafise uburyo mumubwire ko mukeneye kwiga hanze abagenzi banje abana babo bose biga uburaya ariko mwebwe muguma mufyefyeta ngaha muri ubu universite bw'uburofa mumubwire muhagarike gusubira kujya ku ishuri mumubwire ati papa twebwe utatwigishije hanze ndusaka kujya ku ishuri uko inge nabakunda zobikora none kamwaba amari matasha dufise amahera dufise soha nyuma araza amahera kore n'amahera menshi gose nimusubire
none mere umere we na papa mwigiye
umbiriza
none iyo migambi ndiko ndaba erega niko nyungu zanje je amashuri yanje narayahejeje
iyo migambi niyo kweli ariko sometimes arabarega n'umubyeyi ararondera
mwebwe ndiko mparanira mwebwe
umva rero mere twebwe ari umuntu yanga kwigira muri America gusa kimwe cyo bisaba vietu mumvira ikigongo arakora arangega kubira twebwe
hari ikintu kimwe
ariko nakibazo nimba kuri America kwiga muri America nje mu ntware nakibazo
hari ikintu kimwe twe kugendera ko mama nibyo umugambi uri kuratubwira turahumva ariko urabe neza ko umugambi ugomba kutuzana atari uwo kudusubiza inyuma kazoza ubona nka jewe mu mwaka nohejeje amashuri uyu yarageze mu mwaka wa kabiri none iyo sister wacu ko yari karadukurikira nawe ukavuga yuko twobireka usanga ari byo ashobora kubikora ariko ubanze wiyumvire ntuzana ibintu bizotuma ejo twicuza
none mwabwe sikureka wewe utahura neza nzanda kubwinge bwawe buracuritse hejo washize hasi hasi ugashira hejo ni kuva ngaha mu Burundi tukajya kwigira muri America na ba Chris Brown tukigana ba Lil Wayne wopise ufise ubwenge nyawe
abakozi nibikene ko bamenye umuzare ndabwiye mvuge bukebuke nibikene ko nabakozi babimenye ikiri ngaha je ndinze ndabwira uwo mugambi nuko nzi neza ko so wanyafise amahera So you know my rabbits. Nabi juju, gentlemen, dog, you can't even be juju. Then the Kondaba Gura Mumutwe, Mugamura Gango, Mumuviki going hands. Next, where have you?
Madam, just enough dance. Then I'm just a petty fee.
Come, I'm a Yabugano cool. The Katugurongan.
Guerrejo, Mundusaku shoot.
Upon a man, then to the Panaguerrejo, no musi be attached. I'm gonna say, Miss Sony can apply. Upon a man of joy. Unumva ikintu kica kigira kija ngo ni gishinga nane apana
mugambi ndamurimo nangorane
nuko rero vie akazi navye amashoko nanavyiki ko mashati vie tukurenga mu Burundi je kugira hanze
sawa
urazo nyine pita
ndi kumwe na mama ntangorane
akafyefye tagato ya Okay. Hadi gatamba no kubitaye.
Oya.
No mutwe ndese ndaza migorose.
Nene ngo ubu rero ndabona ko ndavyabana binchabye.
Sawa rero mumvi mande rero ni telefone ya bademo. Mumvi mande.
Aka naka juro taka gabo
ka.
Ndo bane twigire.
Genda nawe nyaruka.
Ubu gatugende no gufungura amasaha bugerageze.
Iyo migambi mwiyarajeje.
Ha mama da. Nambara kutsanye ngaha nakutsanye kubera ugwa mugo mu rugo rw'abana turayaga ntitwumvikana turi mu rugo nakutsanye ngaha kugira dusangira gafana tuvugane ibibazo byo mu rugo kubera ndabona ibintu byinshi biko biragenda neza iby'amatungo iby'ubuzima nawe nyine ukuntu twara tubanye kera si kubikiri none ni kibazo nyabakitwa ba wowe ufise wewe ko muri ibintu byose bitameze neza
cyo nakubwiye shege narakubwiye yuko twebwe twoba dufise ingorane y'abarozi baguma batoroga namande kubwira ukigira yuko umenga ntubyumva neza shet ikiri ngaha fata amatungo y'iwacu yose kuranyumva shet ufate amakampuni yacu ufate amalimentation yacu ugurishe byose tubigurishe tugende dutangure ubuzima bwacu bushasha kugatumba tubeho n'amahoro atari uko naho ibizoba muzumbaze kabisa kuko urabona akarore kwa hafi raba jewe na wewe mu rugo ntibikigenda neza ntucumbikana amatungo ikigira kabiri amatungo raba harimo ingorane abana bobo babaye ibirara bisaba rero ko twumvikana ukakora iyo migambi ndakubwiye atari uko mugabo wawe ndamanitse amaboko
sheruvuze gute neza ivyo umbwiye urumva yuko wavyumviriye neza urashobora kumbwira ngo tugurishe raba umuduga inzu tubamwo bijya bintu byose tudandaza tubishyira ku isoko tugurishe hama ngo tuduge ugatumbi wanyu kubayo ivyo wabimbwiye wavyumviriye neza
navyumviri
uzi n'inkuru ndakubwira ico ciyumviro uragisubizeho wagikuye ico ni kiriko kirinja no mutwe wanje na gato nikibaho wewe reka tunwe tufungure amadutaye muhira ico ciyumvira ugezaho ntuzosubire kukimbwira
urabyanse ntubyanse reka ibizoba mu nyuma ntuzumbaze reka nisomere
famba pyezigira nakenzi aya masaha ko sasita yageze
utaraja kwishura uri kubereke habuziki
ah papa kubwanje ibintu by'amashuri ivyo ndumva ko bitagikenewe kwiga ngo turondere iki cyo kwishura sinzosubirayo ariko nibiye kugita cyanje aba nawe nibivugira ariko Jessica ndayibona
umva vye tugiza mukuru Mwanya tuza dutakaza tujya ku ishuri tugiri tujya ku ishuri tugiriki tuba tugo turondera ibiki hako imodoka zihari inzu zirahari papa afise amafaranga tujya buri munsi twiga kugira fail yahe njye nakugize kuri vye sindi bana kubesha sawa nta shuri nzosubira kujya ku munaka kazi mwanya suko brother
nuko yemeje
bito kusoma soma bitunga eh
uwo mwanya tugaza kwiga ne tukovuma tujya tukaraba n'ibintu byose tugakora mu nzira amahera ko hari ntujya tukajya Sista ngunga urumuse mwe tusaba kugishura arumuse zo kugishura mfata ku nguvu aze ngaha nibidatu cyazo bivuye mu ingoro ni muri family na machuni zo kandi kuja mafuma ikiziba zo mu muti
mbiriza papa mugihe bakuru bande byase ko bajya ku ishure cyese no gukomera kuza ndijana ku ishure misi yose kuko iyo ndiko ndaza muyora baje nyene ndagira irungu ndije nyene rero kuri ibyo ko bame byase byose kubiheba bakavuga ati turahagaritse ishure Naje misemwe kubiheba ndahebye ishure n'udusubire kumvuruga mu bwenga ngende ku ishure mbwiye abandi babyanse ndabihebye byose ibikoresho bya wanguriye byose ngira ndabigusubize sinzo kumera kwijana ku ishure je nyene aha biraheze sinzo subira byaheze ku ishure zisubira
aho ni sawa
aho ni sawa wora maraso yiwacu turira amaro sawa nakuru yimwe nuko utakaza umwanya funa
n'akamaro kuja ku ishure
akamaro njya baki wewe ngaho uko wiga uzogera n'ubwo izi ishure bakumwasurinda ngo mbwiko amahera muzama ya akaji agiye gusa utwaye uruda n'ugashango vya ugwana gukirara cyangwa ugiye ku ishuri ugahura n'agahungu akakureje kakugwenda henda kakuvyo ni bihe ninda ngiye ngo kwitse mutama gasara mu kanga amahera ko nda ni
amashuri byararanye
kandi mu minsi mike nshakaza n'umugore ya mashuri ko nda ndarunze n'uzi cyarugiye wandi mutama ndikora mu bike ngo amafaranga yawe yaho na mashuri zose urakunja komera nda amashuri
mashuri nico
umvera ndababwire mwese murahagurutse neza muri uru rugo rwiwanje jewe ngo nta buzosura ku ishuri
nicyo jaye
ngo mara babwire ikintu kimwe uheru umwanya ni isa nimuve imbere kwanza mwese hari nimuve imbere nimugende hari urago kandi wewe utera umutima mubi bene wabi yaje
kugiye birumvikana wewe ngo turakaza ni ubusa ku ishuri kurondera kwiye
uve imbere genda
kanda kuva imbere ntumwashuri niko ko ndaje shavuja mwe
mama we murabyara kabona
she kome ngo ajumarariwe nibiki
nibibatsa muri uru rugo nibibatsa abana bawe bose baragaraje ngo narumaze gusura ku ishuri ntora ko ndabirukanye
habaye ikintu ne byagenze gute ko numva cyane numva menga mukomera hari ako sinabyumvise neza
yatashye kibatsa ahubwo urakwiye kumbwira ikibazo dufise muri uru rugo kora abana bose bagiyerimwe kuja ku ishuri nico nkeneye ushobora kumbwira
uburakeneye ko ndakubwira ikibazo kiri ngaha papa byizigira kuva kera ndakubwira inonzo hasigaye hari mikoshi myinshi basigaye baturoga ikiri ngaha tugurisha inonzo tugende kurondera ahandi hantu hari inzu nziza amaparcela aruzuye tugende kugura ahandi hantu tuze twishare dusa amahoro raba ngaba n'abana baba baraguhindutse sinaravuga ngo ndarira gusema ubona abana bose baguhindukiye rimwe narakubwiye ko ababanyi bacu ngaha batwumvira jaruzi kuranyumva turashaka kugenda kurondera ahandi hantu heza tukabaho n'amahoro kandi ibyo byose turaronda twa tubironderera abana bacu byumvire papa byizigi famba ora twari musazisaze mu mutwe
ivyo vutse ndumva yuko cari cyumviro ciza matse kubona ko abana bagararije ukuba sibo bonyene ndabona ko hari ibintu biriko birabajamwe namba ubona yuko ruguri wanyu hameze neza twogura inzu nziza abana bakaronka n'ahantu baza barakinira rondera uwo mukiriya tubigurishe hama turuge aho ruguri wanyu vutse
Asha turumbikana. Eh ko byeme.
Naho ni sawa.
Ngo rero tugenda gutegura imfungo kwa Dayizayi.
Ni sawa.
Karibu. Mahoro neza kandi.
Sawa.
Na mahoro.
Ndiza rimwe.
Yego.
Sinje gutera.
Yego.
Nituje twavugane niko janye.
Eh.
Ya mafaranga yose ahangaha. Ya matungo yose.
Urayazanye? Eh.
Yangaya.
Yego.
Urayabona?
Yego mengaya.
Aha ya mahera yose ya maparsera ya mamuduka yose.
Urayazanye?
Ngahari rero ndiritse aya mahero yabika hadata ndagusabye ya mama doka yose ma parcelle ibintu byose amatungo yose ahari ngaha ibyo twavuganye bibe kujya nyine.